lishonile maswati ngingumake sibongile masibuko ngekuthunywa inhlanganisela yetinhlangano letilwela inkululeko yemaswati sithi asitibongele endlunkulu yetisebenti thukhoswa kuthi asimeme emcimbini wetisebenti lomkhulu lobo ukamanzini kulelisonfo lesisuka kulo lokubuhlungu nalokubi ngiso lesiphetho sawo umsebenti asikabe sisaba ngulesihle ekubeni kuvele ludlame lapho khona kulimele bantfu labanye balele etibhedlela labanye babangwa netibe sithi sikhala nayo indlunkulu yetisebenti kulesimo lesendekile lesingemnanzi sicacise kutsi thine siyi-political party assembly siyakholela ekuthenini lapho kungeviwa nakhona kuhlalwe phansi kukhulunyiswane kuze kuviwane siyethemba somandla utawelula sandla sakhe baphile bonke labathinzekile kulesimo asigcine maswati ngekuthi thine siyi PPA sitimisele kuhamba nani maswati kulomgwaqo wenkululeko sibumbene simunye kanye nato tonke tinhlangano nebantfu labakholelwa ekutheni nemaswati akhululeke sithike kuhlangana kutasenda sibe sibe njengelitshe kubebede lotasiqedula Amandla
iswazini Democratic News igletsana tikipa tabo sisi na bobuti tabo mama na bobabe yebo letikipa leti temzabalazo wako kukhetha umbala usho idesign bese ufaka nesize yakho thine bese siyakuthumelela skipa sakho ushayela 763287585 usenze ka WhatsApp uze ukhone kukhetha sikipa olisifunako leti tikipa takaswazini Democratic News